10 trees in one. So history is like this. I'm gonna get it for a history group yet. I go study it. Here come tree. Here come twagas from 1893. Okay. Oh yeah. Yeah. You can just say it. I'm gonna tree later.
Yeah.
But I think we could just go near because.
Yeah.
It's like a.
Yeah,
Ah, la, we're singing and singing along, and I'm telling you, Look at the thing. Do as one as is, such as in 20 Everything sitting. I'm a key, I'm just a thing, said Nim Savat. So, this is a salanga, I'm a key, I said Funusuga, Amazing, Labenza Gusako. So, the Funusuga Amazing, and Amazing always will take Cross Town over Goggly Tropo, got a little crazy in the Chinese long time. So, I'm a key on a fratty Cross Town. That's a Cross Town. The Tropo galloping wood. Abali sipe vile linjani
likhona
belibiza ukuthi akusemazengeni ngoba kulezi zindlu zamazengi lezotshani
ezamazengi ezazivele zikhona amakhiwe engakafiki
ye abafike sekusakhiwa izindlu zezitina ngisho sazibona okule first post office first police station first hospital bekufike kukhona hayi khona ukuthi izindlu abazife zikhona
sasitshela ukuthi kuthiwa amakhiwa yowafikaezitina netroko lamazenge
hayi bathi ke sebesithi sizahlala ngaba sithi sizahlala esabab esebabs amakhiwa asedweba ke sebethengisela nini
esebabs
la makhiwa lapha sista hayi manje ama-african wonke la agcwele la asinukela la
yeba
yaba aseduze kakhulu basho kuthiwa manje sizawasa ngapha ama-african lawa bathiwa umoya uyanga uyale so badingele nini an african location ngaphi west
ngoba ngapha bayasinukela
kulo moya
izindaba mthwakazi
baseni le ku west lapho umoya oyanga
oyakhona
banganuki bangasinukeli la esesithenga khona
lesizwe
basebethatha ke wonke umuntu sebemusa ngaphi khathesi namhla kuzokuthiwa imakhokhoba imakhokhoba yindawo engalabizwa ye ibizo layo sibileli semabhukwini ngakomansparat african location
So imakhokhoba thina sithi makhokhoba sicabanga ukuthi lilokishi ayisilo bizo lelokishi
ibizo lerefugi lizalwa ngabantwana abantwana abasekithathela ubulawayo bazokuthelelwa na sebebasusa ke la
African location. Okuphuma khona lele lithi elokishini.
African location. Bahlala ku African location ngoba sekuthi khona sebebisa abafazi ngale. Kumele kuhlala abantu amadoda azoba ngonini ogarden boy bethu. Yibo kumele behlale laphana kuphela. Abazosebenza imali ezitolo zethu yibo kumele bahlale ngaphi? Laphana
kuphela. African location. Hey makhokhoba.
Basebekhatshake ubani umlungu. Owayelenduku ehambe eqoqoda
emnyango ukuthi abone ukuthi kule mfazi kulendoda kuphele
yikho sebecina leya sondawo yethu asomuzi wethu le yindlu kamakhokhoba
yena ohambe sithi khokhokhokho
iminyango yabantu evuya ubani ongahlali la lenzani lapha hayi lokishi likamakhokhoba leli yikho kwabadala babelibiza ngokuthi elokishini likabani
likamakhokhoba
ohambe khokhobe tshaya iminyango
So makhokhoba likhiwe
inikname yendawo
ela elithathelwa emlungwini owayehamba ekhokho egqoqoda
emzilokishi likabani likamakhokhoba abantu ke yikho ke abantu ukuthi bahlale phansi baqalise impi eyokulwela umthwakazi ayizange yama sukusela ngoba bathi beqeda lapho kuba lilokishi likamakhokhoba bahamba kuqoda abantu bathi bathi liyahlanya kasoze libuye lapha lizosehlukanisa lani labantwabethu qeda labo lisithathele indawo yethu selisithi baye ngayo ukulwisana labo zali bagcina sebesithi hhayi xa sokunjalo lifunayo ukuhlala ngabi ukuthi-ke abantu hhayi thina sizafuna ukwathi sakhelwe lapho sizahlala khona labantwabethu leyo ndawo sizayibiza sithi
yimzilikazi
ngokukhumbula inkosi ubani umzilikazi ikho kwakhiwa ke kwani
okwemzilikazikuthiwa
selingahlala-ke le mbuli se asambe sizibila ngaleyathiwo imbali
eyi inzima limbali ngoba uyazi ukuthi kunendezela
kwesiuukuze isikhala ngepower saving
ya
ungayiulegetiuyendlela